Kama mnataka kuwatch channel yetu Qaanqe Show, tunaweza penda msubscribe kwa channel yetu, like, mshare na mcomment down below kwenye mnataka kuona next time, na tutawaletea kila kitu yenye mnataka kuona. Asante.